whenever you're ready.
Da 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 da.
What happened? These flowers are jumping.